la emhlabeni kunemoya emibi. Imoya yobumnyama. Angifuni ukuthi udukiseke.
Babe kamelindoda. I come before your throne of grace, Almighty God, in the name of the Lord Jesus.